ndasubire kuguha kaze nshuti wo dukurikiranga kuri ishami TV nizere ko umeze neza nshuti na mugenzi dukurikiranga ha ibihe byose tubashikiriza amakuru yabiri kubera mu karere kibaga binini tuvuga ku Rwanda Uganda Tanzania Republika ntwa rusangi ya Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye aya makuru tukayagushikiriza turabambire nshuti nawe mugenzi ku munsi wejo twabashikirije inkuru y'umujeneral Ali Nguema Glotter Brice uyu ngo akaba ari brigadier general osigaye ariwe arongoye igihugu ca Gabon vyimfata kibanza uyu nguyu yatembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo mu minsi mike iheze uyu nguyu rero nshuti namwe bagenzi ejo nabashikirije urugendo rwiwe ko yashikiye mu gihugu cy'u Burundi ubwo yabonanye na mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakaba baragiranye ibiganiro bikomeye hanyuma rero uyu munsi muri iyi nkuru mbazaniye hari ikintu yemeranye donc yemeranyijwe na Evariste Ndayishimiye hari cyo Evariste Ndayishimiye yamwemereye yamusezeranije ibyo nibyo ngira ngo nzemba mbashikiriza hanyuma ndakubwira ni impano idasanzwe kado idasanzwe uyu musirikare yazane Evariste Ndayishimiye ndetse niyo Evariste Ndayishimiye yamushikirije byose bifise ico bisiguye mu mubano w'ibihugu byombi nibyo rongira ngo nze tubituganira tudatinze rero uyu mukuru igihugu w'imfata kibanza wa Gabon General de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ejo kwa gatanu yaragize urugendo rw'amasaha make cyane mu gihugu cy'u Burundi abone yabonanye na Perezida Evariste Ndayishimiye w'ico gihugu mu minota mike cyane aca asubira mu gihugu cha Gabon bibutse ko yari yaraje akajya muri Republika ya Ntwaro rusangi ya Kongo akavaja ikigali mu Rwanda kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame hanyuma akaba yarashikiye noneho mu gihugu cy'u Burundi rero Brice Clotaire Oligui Nguema yatembagaje ari Bongo ku igenekezo rya 30 myandagaro no kuvuga kwezi k'umunani 2023 rero uyu nguyu yari ajejwe abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu Ali Bongo warufise ikibazo c'amagara vyabaye rero umugwi ujejwe gutegura amatora muri ico gihugu hejeje gutangaza ko Ali Bongo yatsindiye ikiringo kigira gatatu ibitare bishikigwe na gato n'abishigikiwe na gato n'atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ali Bongo ndimba bwari bumaze imyaka myinshi dore kubo umuryango wiwe umuryango wa Omar Bongo Ali Bongo warumaze imyaka ishika kuri 56 utegeka igihugu uca Gabon rero vyahavuye umugujejwe gutegura amatora muri ico gihugu uhejeje gutangaza ko Ali Bongo ariwe yatembagaje ubutegetsi ariwe wa yatowe ngarongore igihugu cha Gabon kubisanzwe rero ubundi Burundi na Gabon nta migendanire ikomeye byari bisanganywe nta namanyagihugu benshi bo mu gihugu cha Gabon bagaragaye ku kibuga c'indege Amerikero ndadaye kuko hasanzwe haba imparugwa ni bake cyane abahari byaboneka ko basa nabaje bamuherekeje ariko ivyo bihugu byombi biri mu ishira hamwe ry'ubutunzi bw'ihugu bya Afrika yo hagati Communauté économique des États d'Afrique centrale hanyuma rero none General Nguema yarondere iki kuri Perezida Ndayishimiye uwo mukuru y'intwaro ya gisirikare muri Gabon ku kibuga c'indege cya Bujumbura ashika yakiriwe n'abandi bakuru b'ibihugu umunezero umusezero utukura cyohero cha gisirikare ingoma intambo by'imvyo donc byari bikaze cyane wabona koko bamwakira mu buryo bukomeye yasanganiwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigendanire Albert Shingiro ari kumwe n'umushikiriza n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Niteretse imbere y'uko rajanwa ku biro byo mukuru igihugu ari naho Perezida Evariste Ndayishimiye yamuhereye umubonano hari ibyinshi baganiriwe yeho General Nguema yavuze ko yaraje gusaba Perezida w'u Burundi rero mwandirwo nshitse hahandi nababwira ntese niki cyari kimuzanye mu byukuri General Nguema yavuze ko yari yaje gusaba Perezida w'u Burundi kumushigikira mu ntwaro mfata kibanza yashizemo igihugu ciwe ku Burundi na Gabon bihurira muri ujya mu ujya mu jyango navuze Burundi rwo bukaba kandi mu nama ijejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika, African Union. Ibyo rero urumva yaramukeneye cyane. Hanyuma rero mu ijambo rigufi yashikirije abamenyeshamakuru imbere yo kurira indege ava mu Burundi yerekeza muri Gabo, Général Nguema yavuze ko afashe ashimishijwe n'urugendo rwashitse kuvyo yari yiteze. Nta kiravuga ku cumukuru y'u Burundi yabwiye uwo yamusavye kumushikikira kandi yashitse ku butegetsi bidaciye mu nzira ya demokarasi. Ni mu gihe yagendeye Burundi mu minsi iheze havuzwe ibihuha by'abashaka gutembagaza ubutegetsi gushikaho umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha Abarundi avuga ko ivyo bihuha byazanywe n'ababona n'abahora bashaka gucafuza Burundi kuko babona bwongeye kugira ijambo mu makungu. Hari rero mu kwezi kw'icenda atashavuye mu rugendo rw'ingwi zibiri muri Kibano mu nama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu wabo ni ivyo muravyibuka neza cyane. Hanyuma u Burundi ni kimwe no mu bihugu byavuzwemo kudeta nyinshi muri Afurika muri kahise uharuye zishoboka nizaburijwemo zose hamwe zishika kuri 11. Iragiragejwe rero yagiragejwe vuba ndetse ntiza gushika ni ya 2015 yashaka gutembagaza ubutegetsi bwo muhisi Perezida Petero Nkuru Nziza. Ariko Général Nguema we yavuze ko Perezida Ndayishimiye mu majambo yo ati yatwijeje kuduherekeza no kudushigikira muri kino kiringo c'imfata kibanza. Rero nibyo yahise ashikiriza yize ko azobishobora uravye uburongozi bwiwe mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu byukuri muri utu turere. Hanyuma rero Général Nguema avuga ko Perezida Ndayishimiye yamubwiye ko amahoro gategezwa gusasagazwa imbere y'ibindi byose bishobora kwibazwa. Uwo mutegetsi rero mushasha wa Gabo amaze iminsi agendeye ibihugu bya Afurika mu ntango y'indwi nk'uko nayabwiye abagendeye yagendeye u Rwanda imbere yaho yari yagendeye Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mbere yuko aja mu gihugu cy'u Burundi. Afurika rero muri iyi minsi hagwiriye ikigendanye no guhirika ubutegetsi mu myaka iheze. Ariko reka wenda duhere ku mu kwezi kwa gatandatu 2023 muri Gabon nk'uko rembe babwiye no mu kwezi kwa munani nk'uko rembe babwiye gisirikare catembagaje ubutegetsi. Reka nshime ko noneho uko ejo amafoto yaranze uruzinduko uyu mukuru w'igihugu mu Burundi ureba ingene byagenze ingene yakiriwe ingene yashigikiwe ku kibuga k'indege gushika asubiye muri Gabo mudukurikire.